esangweni leshumnambili lapha ka maki flag aswa 1000 meters wasala ke lapha no good gosh wangafuna ke futhi ukuphuma nje bathe goluzile nje vele ukungena kodwa nje ngamanje kasibuyele emtjahweni final men sabe no feature flow lapha yana ibona bahamba phambili uglamour ukhona who blink railroad akasi siyabheka lapha yana suka waken bese kuba u major tommy lapha yana nanga lapha no cola tonic encenga lapha na lions eye mo king bese kuba uyena lapha yana u kyoto egcineni uhamba phambili nje manje wasijika ibhendi ke manje uyena uhamba phambili lapha no final men no proven plugis u future flow uhleli kahle kakhulu lapha yana u glamour nangefuna i rail run lapha yana u railroad lapho uhamba yedwa ngapha eceleni nange lapha who blinked ethola indawo kahle kakhulu siyambona lapha u major tommy nange tabalasa lapha nezama siyambona lapho lions eyes lapha yana sunka wakhe uyeza ngemuva cola tonic lapha yana major lapho mo king lapha yana kodwa lapha yana u future flow hamba phambili ke lapha yana nange lapha yana eza lapho who blinked nange u glamour lapha yana lions eye lapha yana owinile kakhulu lapha yana uyana u future flow owena umtjako omuhle kakhulu lapha u future flow eshiya lapha u glamour bese u lions eye bese kuthi lapha ekugcineni kuba uyena lapha u major tommy ongena indawo yesine nangeza kahle kakhulu lapha yana u rachel venica lapha u future flow washo wahamba impela lapha yana ubethu khona lapha u glamour wasondela kakhulu lapha u muzini kodwa wagcina engene indawo yesibili bese kuba u lions eye uyena lo ungalene singamboni ikhanda lakhe kodwa liphambili bese kuba lapha u major tommy who blinked cola tonic ophoxile kade imfivilithi bese kuba u railroad lapha na sunka waken uyambona nje lapha yana uhambe kahle kakhulu lapha u future flow future flow omuhle kakhulu lapha umtjako no rachel venica uze nje kahle kakhulu lapha yana wahamba lapha yana waza wayoqeda umjacks bangale bonke abathintekana lapha yana Rachel Venica wagibelasha kahle kakhulu Michael Roberts umqeqeshi kakhulu iowner yalo lapha yana Mr HF Sugarman bawini umjacks umuhle kakhulu Lamstone Therapeutic Trust ayibonaka abaphrena leyo ke ihashi Rachel Venica Michael Roberts nayo leyo combination yasho leyo nto sekusukileke lokho future flow.